Bisengo bishalika kana ba oyo ba kulunga. Disengo bishali kanjana bakoyo papa eba kolonga.